Lesinye ke sitibhedlela letikhulu esifundzeni seMpumalanga sesishayeke kabuhlungu ngalesifo se-COVID-19. 70 taso letilishumi nakune tinaso lesifo setibekwe ke endzaweni lephephile. Tinyonyane ke tisola hulumende.
Uma ngabe kungukuthi abanawo indoda ekuphepha bangariski timpilo tabo bahambe basebende. Lesikushoko la sithi kude impilo lengcono kunalomunye. Manje umuntu management i-prioritize dokotela kunanesa.
Umtholampilo wasemalahleni lowatiwa ngesipho sensimbi nawo uvaliwe. T70 tawo letisithupha titholakele nalo leli gciwane le-COVID-19.
I-department besikhulumisana nema-unions ukuthi sibuke indaba ukuthi sibe nema-shift la uthole ukuthi-ke sitokhona ukuthi bakhona laba positive kube nalaba ku-standby laba bantu abangakatheleleki ngale COVID-19. Futhi-ke le recruitment lokucasha lokusikucalile ukuthi sibe nema-teams per municipality.
Letinye ke takhamuti atikakhoni kutfola lusito.
Nje kunesimo lesingajwayeleki ukulinza sikhathi lesithe nawe uyoconsulta vele kumatima uhlala ngaphandle awungeni phakathi.
Even though wona self amanesi nama-doctors bathole some of them ukuthi banalesifo lesisibalekayo. So kude abasitsheli next.
Bangemashumi lamathathu nesiphohlongo basebenti betempilo kulesi fundza saseMpumalanga labahlangabetane nekuthola lesifo se-COVID-19. Ngingusiphephile Kunene wetindzaba te-SABC eMbombela.